cha ujasiri wa Bakia.
And the God is sad.